Ajawa nigi teko, Ajawa yudo loch mare. En Madaraka Day manigi ndhadhu. Tarik achiel dwe mar auchiel, Egesa Villa behind Umoja One Market Dumburu. Star League Entertainment keloni Heramit Tolit album launch kod jangolo Vim Dogo. Prince Max, Okoth Jarapogi, Elvis Kadori, Tony Indiema, Kaka Talanta kod Aungo Wuda Wendo Machine dhi keto johera wikokgi kod Ngolo na Moyech. Donjo shillings 400, VIP shillings 1000 kaja tabudho nobed MC Omari Nash. Madho kong'o sasa ok ber gi ngimani kendo ok oyiene rawera mantie bwo higni 18 kwatokal. Oteni okelni kod LTN Luo Trending Nation kama mopandi inyenyo elela.
Mae yoboyo shuda mbira wa medru mana winjo LTN wa subscribe yoboyo YouTube LTN YouTube mando mopondo idhianji lel idhianjo kako simenyo
iluongo ni inyenyo
to kati inyenye udu mama sami inyenye kamo janja iwi inyenyo nino samara neno kia kata kaninda jino mari ni awa
wacha wacha mwase nyenyo moja anyi mai kai mi wache to be mwa correct wacha wacha chiel mi mwase nyenyo moja anyi
mwanda reporter dinan manyenyo
Ado bwari luor, bwari ti luor.
Aluor an. Bara wachwa. Anga maja lweny machunye raj. Mwolo lolo.
Wacha ne mwono wanyanyo maraj no.
Wa ya udwanda.
Yobu uwo.
Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wando's Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends.
Ero kamano nyakwara mogi machiegni kendo e LTN Luo Trending Nation. Kaka pile hinge maber ni kok iwinje kaendi to mano gima onge. Kopone yude kumoro mano panganga. Iyude mana e LTN number 1 Luo Online Channel. Anga matayo ni chendo ni denda ni Umari Nash. Umari dha kongude nige chake kore kubni ya reto pori chwa kusitirungi. Nilungu numari chieno jemo nembele. Ai chiene mineno tembele mingo. Emingo. Emingondo boka utamu wa maisha konge maberi ni poki subscribe ne channel ni jaturu waka eme yude ya yeah, it is either yude Luo Trending Nation kata joku mone nubio koni kuru yine mine ibine ni kendi LTN kati bio koni ne gijoku mono senene LTN kumoro tong ero kumano kawono wanka indige yobo yosh ilungu ni woda mbera wan kode ka indi be wagoye kode mbaka matin nitie jok moko mana angeni koro gombo winjo mang'eny about Woda Mbera wakele ka indi bende okonwa matin about en ko kamano to medbedo koda nyaka ang watieki idenda ni Umari Nash chieno jemo ne mbele kaka pila pa nung'eyo Umari the truth mate
weche mopondo weche mopandi inyenyo elela
Kineno kukuwa kuwa mima tiende ni yonge.
Isebe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo. Joa jawa.
Jothum mokuongo, kapo kwa duogo yukum jo angla. Ongi ane life ma jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni yung alama nyime margundo ni wechegi kaka gitimore. Kod ngama otimogi maonge deo wang.
ochiem to chiem mariek nikech be samoro
tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kae, kete mana kukidua kete gato wabru keti githuon.
Luo Trending Nation, ne adieri makende.
Ero kamano nyakwara mogi, woda mbero sedonjo kae ni lungu ni Yoboyosh mwenyewe. Yoboyosh, kuonge kawe thuolo ni ndi mondo mibe imose jopeni.
Amos gi dhok mane?
Jogi winjo dhok te, inyalo tiyo gi Kizungu, Kiswahili, Luo, dho China, dhok moro moro minyalo tiyo, minyo kaiber nego.
Amoso unadi uruduto joera mag LTN. Mae Yoboyosh woda mbira, wamedru mana winjo LTN, wasubscribe Yoboyosh YouTube, LTN YouTube mando. Mopo ndo idhi anjilel, idhi anjo kako si menyo.
Ilungo ni inyenyo.
Tokati inyenye udu mama sami inyenye kamo janjada. Iwi inyenyo nino, samara neno kia kata kaninda ajo no mari ni awa.
Wacha wacha mwase nyenyo moja anyi. Mai kai mi wache to be mwe correct, wacha wacha chiel mi mwase nyenyo moja anyi.
Mwanda reporter dinan manyenyo.
Ado bwari luor, bwari ti luor.
Aluoran. Bana anga majalweny machunye rach mogolo lo.
Wacha ne mon wanyanyo marach no.
Wa yaw dwonda.
Yobuo.
Omari mora agribas barade.
No, no.
Wadhi nyenye mbele yako chako dipo kwa.
Bas. Okay. Okay. Koro yobo ibiro kaendi kon jopiny ni nyingi manyingi makor ni pesa en ganga.
Nyinga en Kevin Oduor Olilo. Kevin Oduor Olilo, O-L-I-L-O.
Nyengrach kuomi manare. Okay, koro, ija kanye, like, ingene samori wachone inu woda mbera to samori en content?
Angama, kichopo kikao gare, bichopo ugunja, to ugunja nyaki home and 50 bob, kipenjo kanyageri, tithiteri, kipenjo korwa, tithiteri, from ugunja nyaka home and sling pura bich, madhewa be ide yoda, yoda ka usa usa kanyo, idhi yoda, idhi CM ni jite ungeye.
En gi supermarket maoro kanyo ma.
Supermarket? Dako, dano, acho.
Bae uo ni mama umaraje, dako? Mama uimi lukuri da?
Miyo du usi supermarket buwana. Mama usa usa itinerant tu mama te intu kanyo. Idho rangaj, rangadalawa ni indara.
Majiunge ngeni mato mini Yoboyosh?
Kleye. Mwara mbanya moka nyoma di chola ma hithi nene.
Tukuri winjo na de sama jiunge ni in celeb, then mama uso dorangaj kake wacho.
Nango?
Dongi wacho ni mama uso yango?
Iba atandara.
Ere kake winjo sama ji koro neno ni ya mami ni Yoboyosh tu uso e dondara o kineka.
Kori duwan ka se lepto, mamu usi diye ndara ko se. Kose mamu diyo usi diye roundabout, nikech koran se lep. Dong gimore nana musmos. Koro dong mano uso no, o dodonga donga ma tintin nyaka, chiemro bed, kaki duware no.
Ni kaka duware no, an uso, yao, an uso marma munti kaka de konya diye. Ni kaki duware. Koro Yoboyosh, gisa nini endi? Ere kaka Yoboyosh ni ubiro, nikech ngene iwacho ni nga wacha, iwacho ni nyingi ulilo.
Kevin.
Kevin ulila, ngomi unoki luungu rini Kevo, iluungu rini Yoboyosh. Toka winji kuma Yoboyosh gi Kevo kaka donje yao.
Yobo, en katun to Yosh, en yoyo. Kuranga katun mama yoyo be, madakia lewa, machunye chwer, gik mangeny. Koro Yoboyosh tu, be ngeyo donge. Koro yo ben katun e mungeyo. To yoyo moro bo pondo kaka mokanyo.
Mia jani mari mar bedo. Sani wanyalo luongi ni comedian, entertainer, MC, koso in kanye ngene?
Sani nying maber, jalweny. Nyalo luonga ni mia jani ni mabedo jalweny. Wako lwenyi boma kama na wama buwani. Ni wacho ka wacho.
Jalweny mia jani?
Jani?
Wayuwe, walole.
An gi jalweny kawuono. Jani mari mar bedo jalweny.
Gina chaka chaka matin tin be. Gisima moro mago mjengo utawala kacha bayudo sim Redmi Realme. Realme moro tachon ah. Watemie. Koringena kaka Realme cha tachon ah. Chon an kag dier go nini nitie nyako mo manan kago bwana chon. Nyinge kaluongo to lich daka luong.
Like ne un kode ni nutimo kode content.
Content mano mari nyaki tumago content bwa. Content bitubo gi nyako yao.
Gini kiwaje ni nyako mo ne wan go sa munu somo.
Nan kag wendo na mo chon be kapoda go boda dala kucha. To min gi nalosa galo sa direct. Korien na kao gimo mano mul kech ngen. Iloso ko min gi direct. Ija boda ti sero nyare ngato. Tingen min gi ko ok di siro to koro bing ni sero nyare. Okani luor tingo ne badi ni madhe wadhi. Nikech nyare ti yomo tieno, ti dwoko ko tieno. Koro kiaye hata kiaye. Koro tingen ni madhe wadhi. Nu wadhi. Mabeo ngea kata na wanya ger wadhi. Ta tinge koro tinge tangen atingo maro apiko ringo tangen eh ya watatumo tu malichi ndara kama nadi
ini nge ni tingo maro bateno kia
nyare nyora tumo nhono nyoro tieno ta tinge atere siro koro kanye manacho na kara maro gibeji luoro wa luora nono magungo magungo itoka atere siro ita karango
kendo nge murengi
kendo nyare nyoro ya kata mise joro pokadu wako ni it was nice a pleasing moment Mari wanu nutuga tuga.
Kumene kete makuri tingi tere siro.
Kendo pesa nyakomi ya madakomi ya more. N50 modi inu madakomi ya kata 30, kata 35 ama adida kadu wada. 50.
But beningeyo, beningeyo ni mame nyakone meeting one. Kechenta ngeni automatically no kiai. Koso nungeru, nungene ntie kaka no chichkodi.
Anange, kendo naloso nyaka kodesi. Tento kiaya. Aloso kode sije mokanyalo loso kinyare to nu made pia nu awinjo kamin gi wuoyi background kila mosie ngat moketi ga gwachno kila mosie taka gasim da mosie na mada udhi nadi kanyo nu adhi maber inu inie ga nga nangi a ibro nena na chiemo ka time chopo kara en koko this stage tikawa piko to nena kata anangite ndo kiaya
koro wanyalo wacho ni chode mono mi content michako nikech ma nyako mane utimo godo sieb manyiso ni chode ni bentie kaka onyalo miyo ng'ato jani mare ma ng'ama winji onyalo kata mana chako gi timo sieb gi nyar gweng mondo nikech ochopi kuma kori chope
chode tin mi wacho kendo chode manadi omari dhogi bwodho ga gwach nadi imadho ga ng'o ya
kari wacho ni nyako cha nutimo ga ng'o
chode mane dakika ukata nyanga ti yuo ti setie ko form 4 yeah
mano kichode mano yuo cho
korido ana ling tariamba pika yudo sling mia de ko diambo ko diamba ling makara ga mama da ngaya mari mari te maga ko situmo ga
but koro e mari chane no kasa mori wuoyo ga ge maro tomato no ki wuo kode ere idea mane obiru ma engagement ochako koro mi iwuoyo ge mara lo mar
don koro na acho na kaka se yudo sim ni to industry be na sega gombo na biro Nairobi kae somo asomo ga an student by the way na biro Nairobi tacho na iwi somo ni nyaki pass i dream mobe nyaki temie chess kama matin timie nadi 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 iwinjo kora tema tema to wok ma sweta no be apa nena na gimi nike sweta no time mabe nti mana biro Nairobi na wei dala bagocho mama mama sweta mo mancha riembo wago cha keti guardian ochopna ka kora kia gimomiyo na ena ena gimo ka juo awach nango kia na kaka wach niket sweta no guardian to keto sweta no guardian to biro mama mwe mukete gi lwete kaka pasel kose biro koro chieno no ido kar wako sweta no koth no chwe content manago mokuongo tingenu tawala kachan ga tie ndeke ndeke mang'eny ma kora I could write and yath moro kanya kio kandeke go sekalo emirates moko mani masapar gariyo go ta agon atema tema be na make ga selfie kama masima mako mbele ta agoyo kagoyo donga donja donja ta temo kaketo kaketo bwana neno ka eh aneno ka ji gocho na manyami no wanga no ngano aneno ka ji share gi mori group ka to chal na mna in to mwangi ti moro nadi ya tangise en koro dong mano kara ar koro gini omia motivation bwana nindo ka mor bwana man nindo akianchecha na nindo na janindo wa zed na man ke ngene Nairobi na luor gasero koro na nindo akagoro zed kama kamsumba koro chena nindo anda freestyle ma tienda ngao koni ngao koni achon ai my koro ber manadi am sim notification ngen kin agoya bugino no pick kama no buka mane kana odiga
mi bedo
mysterious kali ko sem miss eta tumra naria mysterious kali
ario ka jomoko wajere onigo bed ni ngiyo gi kacha mondo gine ni ngente jok moko mabe gombo ne ni seriously ki ngiyo gi gen ka
udi nari
koro gisani ni endi intiere Nairobi ka endi kaka jalweny ni wacho ni alungi ni jalweny in ka endi kaka jalweny donge industry teri nade nyaka ni donji
industry fine Eric adonje bukenda we weche buku matin but nyocha sayudo miyo moro duoka ibuku
mamu mama en gi maril
awacho miyo Omari karana muochie kata head interview nini muma acho miyo miyo kijalo kitabetu waya uya
yo boyosho yudo miyo modu oke school wagoero kamana enya ujoma mine uchung kodwa seriously ingama mama modu oko yo boyosho school wadon waduok niero kamana enya sani wan gi gik moko matindo tindo mamiyo ji pesa industry ini ibes kanye industry kae en content gi mamiyo ga pesa kozo ni itiyo gi msani moro to chuli kozo en advertisement kozo imbe ina gi yobo company yobo foundation
lwenye mamiya pesa ige kedo lwenye Omari nge kacho ni nanja lwenye nyaki nge lwenye migo ibo mangenye donge sani piny lich ne pete ang'o
kanye mana bire
anaongo go
ngonge mok ni
golo koro lweny mikedo kwa ukidala nge kila ng'ato ukidala ntie jokure be wuok koro ngen kise biro ka onge ng'ama ni CM ni koro ino mari interview ji mondi yud kaki yudo yobo tumhamaya mondi yud kaki yudo in guwi manogoli dala kiseneno home irango gima dimiket wi ipi iwoko mapi wi nyaka bed woko mapi nam twani nam Kenya sani nam but wi to nyaka bed woko
nitie jok moko ma complain ya wana onge kaka chake adwaro ngama mak bada in ngama mak badi
an ngama no mak bada en fans nas ero uru kamano un mudhiro gikago bugi kago sudo koro an kaonge fans nago jok maneno gima tumono to onge ma un feel uru proud kabisa ng'ata mung'enen fan na nyasaye ogwedhi alamu ni mwanda onge gima dalam ni kok mwanda
onge msani moro minyalo wacho ni nomako badi ose support nyaka kuma kori chope ni
onge mano mose sira be ntie matintin inda aja chamo ga platform mag inda go maber asegwenogi bwana machiemo ra idhi stage kanyo mari ang'isi ni egesa na dhi gi siling 300 mang'ena na idh go bolt kadok na aegesa gi siling 15,000 ilong kama mogino idha kacho gina bwana nyasaye ogwedho gina jendeke kodo chieng' malaika te awok kanyo bwana ba awok ma ayura ma kata ka ng'iso ng'ato nadhi kure sama ayo 15 bwana ma adhi mana kwani ot bacho ni to mano mama nadi emomiyo ajadhiga samoro bato kairo ga dhi mang'eny nikech
inyalo jogo ji
be inyalo ng'iyo gi ji kabisa ng'en machakoro en inda to goyi kaka tich but koro wan
idhi kwecho
tiwacho wach malich manadi iliewo wayuore ing'eni inyalo yudo fan ma inda to jaluo to kia
ne eh bari wa shot malich manare adonge na diere ya
kwa yango an dadi kwa ngatango anda ka kuach bwana an ngato nyalo sira kone non de sira lakini ok na di agesa tumo tum marach Kairo ka dhi adhi ka
kadichel
dichel higa nyalo dhi di dek kadong mano kukwa chukuru
ai makuru onyawacho ni Inda and the entire Malaika Music osemi support moro.
Asegweni platform beno aina ochieng ochieng nyasaye ogwedho chieng
Inda big up Inda gi Freddy Jakadonga winjo ka ji e puoyo
gi supportive bwana Freddy Madisco Eli Toto kwago live bwana Freddy alofario se yuakisi Freddy ngamanaoma Freddy ngamanaoma abro dwa nuaro mie kod pok waromo ga kamato alofario neta sichamo mang'eny ongama yego kabisa nyathi leya
Freddy Jakadongo iwacho kayo cha endo Prince Inda
Eli Toto the goat mako kwaje
Eli Toto magi wasani ma
upija ka Eli father
upija ka Eli upija soro ni gimoro
ochoga nyake thum bwana karuinja tube bago varia yobo yos woda mbira dia tumar bia bia mam ni bia bia yura yobo yos woda
upija chogi
ah toki diwinj bia bia ya bia bia diwinja nja piny kanyo kapum climax atum rumo maki winja nyinga ti bia chuli
makuru injo thumbe mitambua gin Freddy Jakadongo en Eli Toto en Prince Inda tokupija kae
ah mago joma jolwenya die maga yego ma... yani ok notambua donga tambua thumbe to donga tambua te nikech itha don kigolo thum to donji itha
iya
thumba awinjo thumbe te but joma sebilo lwetgi ara wach kabana Joma sebilo lwetgi mage opija sebilo lwete mpesa na inyalo yudo nambu opija inyalo yudo nambu Eli Toto inyalo yudo nambu Madisco nambu chieng
ngini kiwacho ni chieng te bago jiwacho jani Prince Inda
ajaluwe mano ngama kwaja
okay nyakora mogi podwan ka indi gi Yobo Yosh Yobo indo kuri sebedo part of the team and gimaduong wan kaka joluo wadwano wadongre wadwano wagerre kuonde maricho wa chenjo kuonde mabecho bwapuoyo kaka jok ma ose support go mago nyaka jok mwagone giero kamano idwa nitimo kamano usibena moko ngudi usibena moko ngudi ei
kugweno iluongo no kugwen
yani idhi michunri mitim ne nyaka advert okibiyudo advert to meet ne ose
ando ne okachunraga Mia mazeti mote ongisa ntim mana ngisi kantie joma chunre ka oko kaja to ante matimote ongisa kan tim kama wodambira tum kama Joyman wodambira tum kama we had we will go nyaseme tum kama be asechamo lwete
yeah
chiemoran Mombasa bwana nyir Mombasa kolal go pesa kuoma te Joyman dongo no kam ga turubne na chopo ka
chode ni tija chode nge kata gimono cha kugiri ni en chode kendo sani idhi Mombasa mane title mar interview
yeah
gimewacho weche maler ni nyako mini ting'o mono dhi otudi gi minigi makori gocho alo maro mano jogi koro ng'eyo aya wunya seme to koro ipako nikech pesa mono chamo kuome Mombasa
orumon bwana umari awache amina moro manyako lwesre tacho majachien kara zaken gajachien bwana auda taka ni mwanangu eto mwanangu talufa halufa bende mwanako ya mi yani ya magi jokuo hebu nini karange pesa mwanangu ideno
no mwanangu alufa sasa
mwanangu karange pesa ayudo kanigo 250 bwana ko na koko achal na guok magueyo ni Joyman direct Joyman otumo hono bwana ido is jr ajoncho bat nyakiber ngama kwacho mana wacha wacha okno wango
manyiso ni
onge nyako mad bill weta bwana
koro chutho nyiso ni wasani nyaka tenre gi supporters nikech gini osebedi ke wachega ni sana ok nya support ka jomoko kochung kodi and en gima osebedi ke wacho ga cha endo to imbe ne ko winji ke wacho at least tuo moja achiel ari dek nyiso ni jogo osebedo ka goyi jek
gigoya ga jek gima tumo gigoya jek nadi Donga tumo tich advertise ni Joyman show ooro na selling moko. Upija tumo tich ooro na gimoro na. Ochieng adhi kacha idho stage. To dong fans, ingenu fans magu comedian madholuo kod ajawa wariwo fans. Emomiyo ki ngiyo dhi ajawa kabisa.
Ko iniriwo fans genda.
Eh, to dong jolue mawinje. kose joluo gi yao wari wa pass gi inda
indi pong sadia
to kuchika
mm.
Na onge malaika kutuma banu wala wa ngaya machabe inda noko machado nginyalo yau ge... Umari bwana wega kitni
ah bwana wacho ni ndo kupongo ini
itala itala jachwal maji
ano ano ingeni kuwaje ni 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 like kurewo fans ini rewo fan ginda ya
stadium Kisumu no bwana Umari unu uchaga jia chaya
okay koro wanya wacho ni konyo inda pongo stadium ah rewo fan dog
maninge ni soho pia lia
no
soho pia lia
no I watch your name.
Na konyo inda.
Pongo gidi.
Umari suko watch kaka iye wiki. Inga ya ku.
Karenuwa wa state me karani mo kawi inji.
Gima watcho ga. En
warang kame. Comedians majo luo.
Weke gida watch doga ya I parody.
Okay,
ya parody ya mana radi. Fans ma
We mulo chupa. Ket luo tye kamera. Good.
Comedians magdo luo. Te. Ore wo fans gajawa matene nkin comedian ma maluo tidi ajawa pile pile inge gane diga perform ini tiega mna performance ni nikech fans ni emidi gayo dokacha dong fans ni emidi dokacha nikech joluo mawinjo tuma jawa ka e joluo mawinji korini samidi gaya jawa e soko soko ngeso jumapil wikidi ajawa dingwen tin comedian ma dholuo ini perform ga mateni in schedule mario somo ni perform dingweni week ini diga perform koroko pun perform chulo ti med perform kiliao di chiel kako wadu nikech wana chiel be kikilala inya chal ngama nigi nyego iliao di chiel tinyise wod mama hama 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 ti liao inyalo wang inyalo neno ka fans ni moko be karanti mapoko yuda privilege kama digi neni eh? Yeah. To ituom record gi
anegi
matumre okni wacho ga
ko okado ni wuoyo oko mar microphone baba gigi ochaji mundu wuoye
manegi matumre okni ijengo wachni kakidwari won
koro gisani ni endi kingiyo kaka industry the nikech all of us wane e luo industry watimo entertainment watimo gini tem iwacho ni wariwo fans gi ajawa we wodugo ajawa kama teni neno ka generally ajawa dena ntijo moko mwacho ni o ajawa chode o ajawa mer ajawa ra ya wajawa ini nene nade
bana chode ni kamora mora bwana en mnan ko ajawa ni screen koro gimitumo kini screen nyaka ne ni screen chode gati school ji chode lakini jopuonje okno online koro onge ngama ninge iwinjo chode kata polise chodo to polise ongo YouTube channel koro onge ngama fweny
polise chodo
kamina odio tanyo gi moro to kibelo ya umari
polise chodo ngenjo gi polise wuoch gini
ah to kana jalweny kora polise
Police chodo ini jalweny. Police ni ingo police.
Eh, police chodo to kuma wane chode police maonge. Jopuonje chodo to kuma wane chode jopuonje maonge. Koro ajawi wacho ni ji chodo nikech ajawa to ngene ni TikTok nukure go gin en social media.
No, gimomi ikelo gigiendi. Kaluore kata ge Thomas sani mabende wan godo mar Sheila Bambu, may her soul rest in peace. And people are saying a lot nitie kaka ji wache mopogore pogore ngato wache kaka ene mung'e, jomoko be wache kaka ene makiae. But mata kwayo joluo gi duol mamuol ni we ngato ogol pache. Don't be so personal. Wawa ngato yani uyene ji wuoyo donge? We ngatu weji uwo and that is why we have LTN Luo Trending Nation kata wani wuoyo kuom wa wambe wa wuoyo kuom ji it is ilungo nango vice versa
mutually bana English kacha ko wacho kata ani lor gi gite koro afadhali wacha wacha gima yie wacho no wek gi dag kisungu do ngisi na hat ma
baba school to bagi
school adhi wole ipoda adhi nyaka sani
koro technical big milando koro gisani kuma wantiere ni
mari bwana wega wacha acha wach mifonya fonya kanga mafonya
ndio wacho ni in technical baba
technical university of kenya en university maduong cbd kacha bwana
baba we kedo nyingi university
ajenge
technical
tuk mio no jodu ka tuk e mana gize ne dream school manadwa kalure course manadwa tim
koro kalure gi thoche kata tho masani wan go kotenore gi tho mar Sheila Bambu omiyo ji ochako nena jawa ka gima koro ena ena gund chode.
Ajawa en gund chode. Kopo nu mino diobet yot ng'ato dobi kole kuro.
Oh, so in short kikwater min utewa e ajawa
mondo wati gino ma simple
koro min odi in go kanyo kara sitare man ma podi dhi neno woko dongo chiegino in go kanyo nyaki woki koke nyaki yie wiye podi koro kidonjo kode Benelix yaka koro en min odi ma jaber kose kidonjo kode Benelix koro sianda medre kosang matumre ok min odi bed go yot ibil nyaka pinyoru to pinyoru idhi tich iti
dongi dwe dhi ajawa
dhi kendi mon bet ga yot kata traditional African society mon bet ga dala dhako en ng'ama bet dho ot luoko nyithindo tedo kara idhi tumo kode ang'ono in monego in ng'eno chiko yieni ga bedo jadoho onego podi wuoth ok ni tulia ng'ama kwach
makoro from your word ajawa en ga mar chuo
to dong ajawa en mar chuo chuo kod mon ma pok odhi tedo ajawa en kuma interact gik mane miji interact in traditional African society dong music festival nitie koro music festival nega modern masani ma pod wa interact go ne wadhi interact to inidwa interact nadi tin go de chuo idwa interact gi ng'ano bwana chunya bro kethre ka bwana
in fact ko nyalo kethore to nyalo bet maber kabisa nikech wadwa ni gini ji waji ngene sama pod chunyu dembore to samoro pod oko gine koro ingene inda osiepni kendo inda osemi nyaka pesa to winjo kaka iwacho ni mon kik dhi miele igolo mon kuom ochieng mosiepni ma osemi pesa
agolo mon kuom ochieng nadi omari ang'o miera era luda luda wach mi luda luda
kare inda go gospel Fredi Jakadongo mipako cha go gospel. Musa Jakadala. Oro ni pesa ka munu cha mi Mombasa mi biro. Go gospel.
Koro waje ma aje watino suku bu koro cha lumta fuaro midwa.
No, kas iwa jumo berni ati. Iya aje wa mar chuo. To samoro monu ga mangadu gate molo kata gine.
Timne e wo gima wache en ma. Ukagolo dhako mora moria jawo. Awacho. Indi chuo wek ka uchiegini dhi ga ya jawa idhi go mondango dhi miel kendi sami dhi kode chande in di chuo idwa lolo kongo maneni rembu mai dala ilolo Jack Daniel bi dhogi odhi e kanyo owei ka dhogi odhi e kikom to dhi tumo gimotumo kose tumo to biro to yokre kodi to keti bolt to dhi re dhi kitanda kinyi chiew ka ya wangi kwekre to dhako nyoro gwed bo gwed bo gwed bwanuno
gwed ang'o ya wan wi ngeri agwedi kaka dulu chano gweda ngo
kik yak mi gwedo to kara
ya wada ki gwedo kanya ok uwo ya ni ogwedo da ko gweda go ite
sa gweda
ya bwana une jo madhi e club gweda go mar ite ni sa Ni loso gwedo dhako lakini bwana nyene be obere bwana imbe dholuo chini dongo
ama ojalwenye
koro gisani ni endi kaluwore gi liel mawango inge ni une eluo joluo masani koro wageno ne be yoboyosh nosego dhoge piny okiwache matin ni to in kor ka kori ere kaka nene gino nindo gi kon mane nikech ing'e ni ok en dho ma kawaida en kuma oyang'e ng'ato dhi
koro gimiwacho ng'ato kosetho to ik
wawere gi wechego ok koro wawach ni nyaminwe mono yang' ukone bwana wan wawere gi wechego bwana ikuru ng'ano ikuru sis
to donge koro ka mtoka be mtoka e mago e piny koro do donjin mtoka kose do tuma ng'ato kosetho giminyalo tim maber mogik en rango ka kikowe mondo jomodong chien odong gi kwe to wach moko makori nono mawinjo ka mon moko rudre e TikTok ma yee arango gi gata chon nya chiemo na ka unyundo na donji TikTok kana tum nyithind ji marach mago kan kony mago gin gik ma dhi medo destroy
ibiro muko gir ng'ano wan e shop mar ng'ano
nyadhi ga kethre ka iri ni wacha wach muko mago kan konyo mari ng'ato kose nindo wakowe oyue. Mm. Nikech ng'ato thoto en thoto gipogre, koro bora noto. Katwa wach bwach bwayud tiend wach bwayud nying upcoming, mera winjo ka hohre na upcoming, okano chier.
Bwana bi wuoyo marach ya, ni bora noto.
Ah, Omari bwana, inti indi ka yiga kodida. Kora wach ang mara, achon ng'ato kose nindo, the best thing, warang kakuwa ike. Mm. Wach man no, makori no, togo no, upcoming, nungano, okan kony, okan kil ng'amo sen indo, awinjo kilwong eni mkufi.
Nyakora mogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Neler mathoth, tudri kodwa e nembni wa magin 0711-992-74 kata 0770-295-62 kata 0770-68-42-45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation.
Donge nulumbu jugirigi.
Mondo yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari. D-Star, apura uchel nono star, angwen na chela uchel hash.
Sipe nulumbu jokoko hidiro tindo, anilamo mama na emo konya.
Uteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.
The deceased.
Koro gin gik mage mwanyalo timo mondo gik machalo kamagi kik timre nikech okwadwa ni ati nyiwa tho at that age ne ni ng'ato lalo ngimane yo machalo kamano noendo. Ere kaka wanyalo keto entertainment mabedo healthy gi family ma gik makamago ok timre kendo?
Entertainment, jorang content magoyo. Ing'e gima timre e TikTok, nitie comedian e TikTok. Mm-hmm. Nitie dancer e TikTok. Uh-huh. Nitie jathum. Majathum nyaka plan mana chiel kum platform. Majathum nyaka bed go platform sisime. Uh-huh. Jathum nyaka tim promotion makikoka kore. Instagram, TikTok, YouTube. Jathum nitie TikTok, nitie comedian, nitie dancer. Uh-huh. Jomodo orang content. To jomoko kao content oloko, huoho nyingi jikarabuon mi huoho idala. Ma anto, abro idho yath gungato maler. Chemo katini bitemi.
Ha? Mm. Bwana ngeni mani threaten jok maneni?
Ne.
Ichiwo threat?
Obed threat, obed throat. Throat ni nema threat, bro throat to through to nyaka woko. Karuche so. Tim ne, kin comedian mor jio nyer, kin dancer miel ni ji. Kin jatum promote show komedia gangono gangon. Promoter, akia influencer bentie, team influencing promote. Nitie joma gin gi followers to gionge content koro content enana piny wachango to dhuolo to jomi dhuolo wago e bakian gin ga mon mi dhuolo ngato dhuolo adhuola nyingi te ling
aman ti thuoji
han ki dhuola.
Koro yo bwinge ni in gi jok manini bwana koro in pachi wacho ni ji onego bed ni gore.
Ok gore. Ji dware to mosre ni nyora winjo interview ni mara jalweny. Wawache koro. Nyori tume sim koro wawache ka. Ji onego dware winjo. Ni interview nyora ni tumo go mari maber. Koro amanyi ga bende tum namoro. Nikech ana ng'ato wuok idala obiro go thum. Ibe wuok idala ibiro tumo gimitumo. To ini kao gimitumo ni olokre. Keton jathum gimi keton koro idwane to chiege gi nyithinde odhi kure ng'ato nigi dhako ini ti tij biro ni ee na an gi recording anyalo golo ni recording daloli. Bwana un bwana ya
koro wambe wabedo blamed koso joma biro
ini gido wach kabisa in tiemo idwa mi chuny ng'ato cham ing'e gido pier liech go leng
iriambo.
Parodi buwana.
Ere mana segedo.
Buwana.
Wachawaja mana segeda chiel. Tiluor.
Alura ngo.
Toka wajo mana segeda
chiel. Chiemri gida gida sianda engineer juma the boy. Kabo oho hawa wach moro bachung mondi. Baka unasima gocho ni angise nuod mama.
Na wajo nango kuo.
Wachie uruweche moko. Ayo ni engineer. Toruwaka ngulu mrati. Ngata. Chirule. Umari ni okero dhimi jamoko ayo.
Wajigi moro wajo. Dok manu kuri nye ini timo reporting. By the way, ini report.
Ano oka reporter.
Engineer juma the boy no wajo nango
kuo. Buwana engineer jada. Nuan kode bang gino. Gino nuwa wach nyaka kode. Acho nbuwana. Umari ni bro mi. Bro ketu pieri tago.
Nuwe winga.
Da.
Ayeki kona to korangeyo gimono wacho
ngamano wuoyi en kwaja to kadwa kata bedo ngama chalo yeyo ngeno yeyo racho yeyo nyami to kudhi
koro gisari ni kake kama ni industry ni endi kapokwatieko mi analysis kake neno aja wa kaendi mana top 5 for crash
analysis idwa na tu ya otmon ko analysis okiwach ga gima male ni thubu na jo thumbe.
Okay. Analysis mara ja makata ngato nyalo wacho ni abwanu mari into itemo gi interview but citizen to podo ingi mano ngado ko tuwa wadgi mani ko wacho na dia to citizen no iwacho cha ni bwanu mari koro chaka ni advance kawe jomoko kwa na mari nyero mangenye interview bwana koro duoke ni chin mano ngado tuwa gi microphone
analyze ango
like koro ka i rank ranking en gimono chako kata mane school
idwa no chakri yemba igete konena igede moko dong.
Oh, makuri luo. Oh.
Ninyo chi analyze nwana namba boro. Tidwara nka namba boro.
Aga mundi dika namba chiel.
Ya, namba chiel gocho mugori dika namba. Koro wagaga jawa. Gini bro jipa.
Yudhulwe giyo tamo yobo yosike chupike get no. Amba kao kanyo waki manuro keke waji. Nyaka
chiega madhigo te.
Wana chode tije chode. Like, yani okinya wacho sentence a day kapok dako donje katikati.
Mone magero ba penyo. Koro kiwe dako wakoti duwa geri nadi. Dako nyalo tie kikinus kifuwa. To dako nyalo konyi kiriek. Kawacho dako, kawacho nungo.
Yao, kota yudi.
Nyakibeli nga ma... Nungo buwango mwomo fundre, kikiberi kwa buwango mwomo tanyre kwa oda kuru.
Kanga tudu...
Nini wajo nungo, anta wajo dhako.
Kanga tuduwa yudi, natuduwa yudi, timne maybe advertisement, timne entertainment, ibedu ne MC Arus. Inyalo bedo MC Arus?
Eya, sika kwa wemora chiel kajabdoon, bibi Arus na uduwa kwa fall kwa wadabuth kaketa Arus buwan. Arus taluoro, nago moro kusumo boy wana na lode, but... Yoboyosh kila pali tu namba masim ni bio ma TikTok, namba masim ni bio ma Facebook, kata YouTube. YouTube ni yoboyosh, Instagram yoboyosh, TikTok yoboyosh, kila pali tu.
Kata kenya lo somo nege?
0768629 67.
Kamera lady tu koro kao namba nango. We abodha, inma kamera we deyo namba.
Abodha hori ya. 0768629672. Naona biria uchiela bora, uchiela rio chika, uchiela biria rio. Mano kikoto WhatsApp yuda.
Inyal gochi samora mora koso in grace restrictions.
Anadaki ya otkenda kukanya unyo buwana. Gocha gocha kara so chiko.
Okay.
Ah? Okada kenda da, mio will. Choke. Ano gonyaka ngwen adek gunuska ya wiodo adwa tumotu malich mana
igeri pa nine TikTok mine ni gija ngwen baba ma luo trending nation
to mari wacho ga ngo an TikTok ya live ka yao ine na giji praboro katin.
Okay. Benitie nga ma no se chwanyi ma maybe idwani ziema ziema o idwani ziema ziema igwani bwana kiki chake time. Mana yang nojua ni ka?
Awak? Ngamasa cuanya tu inge ni cuanya. Toki temo kendo tu dong inge kakuat di tu me. Nase introduce matin kaki tu me ka. To kui me dah to kuri inge kaki di cahme.
Inge nonya lupa ni, inge nonya lupa roni at maybe use cuanya mengenyo kian ya ni mewukoh.
En. Dong ing'eri jalweny. Koro ber ng'ama nyaki ng'e kaki move, nyaki ng'e nwaduto wabiro Nairobi to kwabi wabiro games mopogre. In kibiro walo. To wan wabiro bao, sami walo to wabao. Koro wal tidhi bao ni.
Right. In the next 5 years, where do we expect Yoboyosh to be? Or the bedoge company ne, or the chakunwa comedy industry, or I mean comedy company, koso ere kake pango in the next 5 years?
In the next 5 years? Mm. Five ngen ketario.
In the next 2 years?
Mm. 2 years from now and daddy. Nikecha sechako make strategy ngen gimoro be ineno mna future ne kineno ko move. Koro future.
Future
layer in the next 2 years ber kabisa dende sere
ero kamano nyakora muge hadwa ni kwatie kokora mi imbende ya mi microphone imul iwuo gi mafans gi ikon be haters gi moro kanyo matin kikiwe haters ngeni haters go bofuo makopono kikono gi moro to ginyalo chai koro kaw gini kawo mak gini tiego ine mitie ku interview an koro wuo kadwa ni cameraman omi
sawa
cameraman koro adwa ni ire makori bede gi cameraman yes
bana koro gima timre giwinja dong
giwinja jatelo
gima timre mae Yoboyosh unyalo show support glavi platforms go te Facebook Yoboyosh Instagram TikTok nyaka YouTube Yoboyosh abro appreciate kabisa kana let you down abroga arrivo the log English ko sat monang thanks for your support I value kabisa un ma fans na nyasayo rit nau nyasayo gwedh nau wadhi sudo mabor karachiel to haters okapar kan haters woko kanyo mang'eny ahinya mna chiel ari adek moko but haters ba unyalo medo hate but kikang'e ni hate nikech kang'e ni hate to donge what the hate kara what the hatred what the hateful ama ki hate be nyalo hate peacefully or crash mondo wadhi adhi mbele kara chie lakini mbele ler anaonge wach ero uru kamano LTN
mondo yud paro ga nyasuba kod Elisha tutu kaka skiza tune mari Dista apura chela chelsta ochiko aria dek hash
samoro temo gonasi emama temo gonasi
uteni usini kod LTN luo trending nation are you looking to transform your house into a work of art look no further than Wandos Interior your one stop solution for exquisite house interior designs From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 07-4505-6954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends.
Hey, Nadi Uru, my the Yoboyosh alomaro chura chieng wana mam woda mbira wani LTN Luo Trending Nation wamedru mana Siro Luo Trending Nation wabrodhi mbele karachiel ero uru kamano
Donge nyasaye mwala moni talk ni
Monde yuda da mandiv kod densi wudi nyako chieng kaka skiza tune mari D-Star, apura chela chel star, ochiko aria buru hash.
Anala monya sainu gweza kinyara dag.
Uteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.
What's up guys? Maya wiko jakabunde, engineer, Wema Studio. Ma en LTN, Luo Trending Nation. Kai mawang wangiyo, Luo Trending Nation. To the world.
Monde yudo sana sira kod Beryl Godons kaka skiza tune mari. D-Star, apura chela rio star, apirio apura ngwen hash.
No, we don't know, 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 we don't know wacheni usiku ni kod LTN Luo Trending Nation.